siyabingelela ubingelela babudokotela bobesizwe bawujabulile ufana umhlonjwa kahle lo mlungu umzukulu amancinci sangisola futhi angixolise sibonga kakhulu isupport esinika yona. The channel has surpassed 50,000. Boom, it is doing very good because sikhula ngabantu abamatured, sikhula ngabantu abaqine njengomoba, asikhuli ngemfe, asikhuli ngabantu abathambe njengokwatapheya, njengopopo. Sikhula kahle. Ubaba udokotela kumele apho endabuko, ngisenzele ebhilidini esilibiza ukuthi Nedbank House Building. Le video ngifuna ukuyenza ngesiZulu because what I saw it, if ngiyicabanga le nto, it always comes in Zulu, not in English. Ngingamikisa nje lapha nalapha kodwa nje ngifuna ukuthi ngiyenze ngesiZulu. Bakithi ngimemezele ukuthi ngizoya e-India. Ngamemezele ukuthi ngizobe ngise-province esibiza ukuthi Rajasthan. Bathi Jaipur abantu bakhona. Rajasthan and there's Jaipur. And from Jaipur, Jaipur umusuka e-New Delhi is 235 kilometers. 235 kilometers. Mese kuzothi uma uya la ku-destination of my choice, it is another 150 kilometers or edayo futhi ngaphezulu. Uma usufikele lapho kulo city, then usuthi walk around, it's another 10 kilometers. Usufika ke manje ke la ebengizosebenzela khona, la bengizokwenza khona umsebenzi. Baba Dokotela, sihambe kahle e-India, we traveled very, very good. And then I bought a ticket, Indian Airline. Ticket lami libhalwe kanjalo, Indian Airline. And then what they did, India ikwazi ukuthi futhi ayinawo amabhano enele. And they chartered abantu kuma different airlines. Then basifaka kwe Ethiopia. We landed in Addis Ababa. Guess what? You don't understand it. You as a South African, there's a lot to learn. Yes, uyagibela nje amabhano usuke la usuke eThekwini eCape Town. Yabona nje lo mdlalo esiwudlalayo. Hhayi, laphana kwi-international transit umdlalo wengane loyo. Umdlalo wengane, umdlalo wengane, umdlalo. Yabona nje ukusuka la yegoli. Usuke egoli eCape Town. Umdlalo wengane nje. Usadlala ibhola endlini. Ungakadlali egroundini la bezokuhlaba khona. Uphuke uma uphuke ube ne-injury, uba ne-injury. Lapha uma ufika wehla ebhanoyeni eTopia uthi wehla lifike lilende bese lilendile mhlawumbe niyawuhlala 45 minutes ebhanoyeni selilendile bese connect i-bridge yabona ukukhonektha kwabe bridge mhlawumbe ku 20 minutes bese connect i-bridge lele elizo ibhanoyeni nomgodi la eluvula esicabhe esivule ngama bese kuvela umgodi bese connect i-bridge la abantu abagema abantu bazokwazi la enina ekhimehle kwamise nihamba ngalo ke bese nongena kuma terminals ngena phakathi ke-airport awuvisana wehle uqathakele airport kunalo discipline le lo bridge lu 20 minutes belihlanganisa ukuthi liconnect kahle ne-Banoi. Thereafter khumbula nihamba nge-international e-Ethiopia kayinawo first class abantu abangaqamba mangi bethi bebegibele first class awukho. Kuno business class, ngisho kuzoba economic class, awukho futhi third class. Economic class and business class. Then mekwehliwa lapha kwehla abantu baka business class kuqala. Mese kwehla u-economy. Ngemuva kwakho, hlukanise nje ikhethe nje, umsangano vese umdiyadiya nje lento yabo. Hlukanise umdiyadiya. Then mase niyalaphana ke senihlile uphela wena u South African uno jet to khathela bo jet to khathela kanti uhlele eBanoi kusuka la eEthiopia 5 hours 50 minutes uma uhamba ngale Ethiopian airline angaze kamanye u jet to khathela yabo ufuna ukudatshukelwa uzothi uma uphumela phezulu kukhona omi lapha phezulu ukhuluma ulimi lodwa kuphela. Uthi nini enixhumayo, phuthumani, liyasuka iBanoi lenu. Those who are connecting, those who are connecting, hurry up, hurry up, hurry up, run, run, hurry up. Hayibo, usho ukuthina yini kanti? Uyitshela ukhuluma yedwa, uhambe uyochamela wena. Uthi uyabuya bonke abantu okade unabo eBanoi sebekhala ngale kwegate. Uma ufika la kunobasketi abakhona, when we learn in South Africa, our basket is about that. Basically, the convey. Ubeka nje kune kunomuntu osuke ekusiza nje kubeka no lapho usizwa umuntu uthi uthatha ubasikidi bawuhluthi mekubona ngathi awazi ukuthi uzowenzani uyabona uyawuthatha awunayisho ukuthi basene bakhulethe ba take another one wena uthi uthathora kanti kuyakutsakela kwenza umxhaka take another one uthathe ngasikathi uthatha ukhuluma icaso semthambo uzifaka la yena uqaqa ibhande ulifaka la phambi kwakho futhi khumula ufaka la ufala uthatha yonke into chain wash yonke lento ukuthatha uyiphonsa laphakathi boom uyobamba iqueue laphaya nalowo basket bakhona iconvey yakhona ngathi ayisebenzi kahle bayaphushwa ngenkani niziphushela nini bayaphushwa bayaphushwa mola ke kunento engase singafiki lapha ngoba ngesikhathi kuphushwa nibeke ama tablets nabeka ama laptop lona wasana kwenza islima lo 17 athambule indi ahamba ubuyo seshwa vese siyaphusha ngesikhathi usuku yoseshile laptop yakhe yakho uyayisusa la uyibeka la ku basket wakhe wena uyapayiza lapho usumanje njengomxhaka Eh wena into kuba umxhaka nje ibingafuneki ingangena umngane u17 mina uthi lo hlama lo hamba uye lapha kuyaseshwa naba unyabo bona abasuka bayaseshwa yena uthi uzophusha ubasket ngesikhathi uquma ushiya ubasket wakho ukhamisile lamafoni kumi kanje la uyayithatha i-laptop yakho ile biza vese uyibeka kokwakhe ubasket yakhezwe ukuthi ngithini kwena uya ususa ubasket wakhe uyawuxebula Uphinde futhi ukhiphe ezinye izinto usazifaka la. Usekhumula ijacket manje uyifaka la. Owakhe uwakho ubasket uzoba number 7. Wena uzothi ufika owakho usuya bameza i-laptop yami ayikho lana i-laptop yami ukuthi lana akasekho lomthaka. Lomthaka yena use number 7 sekulo kuthiwa bheka kulabo abanye. Uzobheka kubaphi? Ngoba uthena umeqeda la ekwenzelwa kwahamba oseshwa lapho wathi meseshwa. Ufake lento ama Arab la athi meqedwe kusesha message kanje message kujelwa nje ebusweni uthi meqhamba lo basket oneshanti zakho kune jacket lana asena gqavune kanje ahamba obeka lapha yana into ayenzayo uqala nge laptop yakho ujijela isikhwameni ama phone ujijela isikhwameni and usoloku pina njengenyoni lihamba ibhanoya ngalezo sikhathi zangiswa ye laptop ka 30,000 lihamba ibhanoya ngesikhathi imagine ithito likhokheli ukuthi malini Usaphina nje kengane la uyagqoka yena uya fast bakshiya usulandela ngemove usuyanxapha nakhona lapha yana uthi ibhano liyasuka manje hara yapara yapara mithi ndafika ibhano yalikho likho ibhano yile uzohlala futhi ngapha 2 hours hlile shisa nomoya hlale nama tourist kunama restaurant adayisela ukudla nina phela Lama restaurant arafuna kwathi kanti ukudla kuzothenga bafuna izizinyoni nithengisa ukudla nithenga udlala ihibhano iverse lento ebini igijima lapha ubhayizana benibona ukuthi izinyoni kanjalo fike lapha ngiqala phansi senilambile ngishaya ipipe seniyathenga seniyadla kuyima nxa ke nithatha ke iflight ke sibheke khona ke India ke let's talk about India ke now umuya eTopia umuya eIndia usuka eTopia liphuma ibhano ilakhona libheke ezweni ekuthiwa iJibuti that is 350 kilometers lishaya iJibuti for 500 kilometers that is 850 kilometers imithi izodlula into esibiza ukuthi iJibuti straight line imeke yadlula lo ndawo isisalelo 200 kilometers ukuthi ifike eYemen once yafike eYemen izobe si closer kuma missiles ukuthi akwazi ukunshaya ama missile go 200 kilometers as long as sondela nenzobe ni target as much as could be guess what kuthule wonke umuntu kune screen lesitshengisa ukuthi ibhayi manje selihamba kube theme selibhenga sa Yemen laphuma futhi another 200 kilometers ngena ku international waters to 400 kilometers la ngena ku international waters kwema xa khululeka wonke umuntu ngiyelibuza le Japan ngihlene ngithi hamba kanjani lana But it can never happen. Get me naive. No, these guys will shoot us down. Yazi angikholwanga ukuthi le nto ingenzeka. Theme selichezuka lithi kanti nazoka. Lachezuka ke lase laqhubeka lohamba le ndawo lezihamba sase safika eIndia. Isikhathi esifike ngase eIndia kube u 1:40 a.m. Ngifuna ukukhuluma nomuntu wase South Africa la, a person who travels ngamabhanoya yabo kwi local. uyazi ukuthi airport ngo-1 ebusuku kusuke kwenze 1. Uyazi nje akuyekiyo into ongayitshelwa leyo. Ngeke utshelwe yonke into. Uyazi ukuthi wathi u-expect emgaqweni ngo-1 nje ebusuku, muhamba ngo-1 ebusuku wathi u-expect. Le nto umdala ulindele nje. Uyazi usesiyehlaka manje ebhanoyini. Kuma-conveyor belt, niyazi ukuthi nje i-conveyor belt yenu kuphele on. Ayiniqatha-ke. Abe India abanye bazisi kakhulu. Uma lifika nje ibhanoyi khona mhlawumbe nje 20 minutes emva lokho seniyaphuma. Siqatha-ke basitshela ukuthi i-conveyor 2 number 10. Hayi ku-right, ziyaduma. Sithi. Hayi, sifike laphana into eyenziwayo. Ufaka isikhwama sakho la basi-check ukuthi sinani. Ya basi-check ukuthi sinani. Leso siphetheke naso. Ngoba phela ngithi nje uphela isikhwama esinye sihamba ngale, esinye sihamba nawe usiphethe kanje. Uya-check-wa lapho mase kunendawo la ekuthiwa i-medical check-up. La abayi ukuthi mhlawumbe bayakucilonga bakushekho ngculaza, hhayi emsangana nakhodokotela laphayana. Unikwa isliphu nje sincane ozobhala khona igama lakho nesibongo ne-destination ne-address, physical address ukuthi uyaphi and uyakubani, ithini intambo zakhe, phone number yakhe leyo hlamu yakuyena. Then musa uyacika ucica mase bayakulanda futhi ukuthi ikhona yini indawo oke waya kuyona past 6 months ositshela. Then sefuna usho ukuthi hayi past 6 months ngeke ngagqabuka ngayo indawo nokuthi yabo. Ungalingi ukuthi uke waye eMalawi bazokuthi kanje. Ungalingi ukuthi uke eMozambique bazokubulala ngesende. Khanda indawo wazi ukuthi i-mosquito friendly. Ayina mosquito nje. Indawo engiyikhandile ngithe ngiye eLesotho. Kungikhandile ke futhi ke eLesotho ngoba vese i-passport yasho vese ukuthi ngeke ngaye eLesotho, angibe ngigijima lento yababa mkhulu esitimela sesifishane. Ngaye eSwazini, ngikhandile futhi eSwazini. Mozambique nje nginestory nje ngicilile ukuya khona. Bizongishaya kakhulu iMozambique, it's full of mosquitoes. Thereafter, ngalo ndlela ngabhala, ngase ngahamba ke. Mufika lapho amaphoyisa khona shem, all right, and they abafani nalo dodo waseMozambique. They eat bribery in Mozambique. That is how they get fed. They eat bribery. Soldiers eat bribery in Mozambique. Into vese ungazi ukuthi uzubanje inkunzi lana noma kwenziwa. Lapha ni police la khona lifuna ngisho ishumi kwena. No money. Ubuza leyo nto uma ekubothi uthalala liyakubuza, hey hamba njani uba wena manje. Yini lefakhani bengifaka umqheleke mina. Ayibamba yithi lehlama lo aphinda ngibuyisela athi hayi usukaphi ngimtshela. Nigeria ngithi ngisho ukuthi Nigeria ngithi South Africa, not Southern Africa, South Africa. That's okay, go. Hambuye laphana-ke. Then laphana-ke usuyofaka i-passport yakho ne-visa. Labo hlama-ke abalaphana-ke baka-border management. Ibona-ke abadelelayo. Uma ukhuluma naye akanasikhathi sakho, akanokuthi ukhuluma nobani. Benza ama-visa, check i-visa yakho, yini ibe njena. It's not my fault ukuthi ibe nje, mina ngabhala ama-visa. Tshele ngathi nayindoda, uma usungibuza ukuthi yini i-visa yami ibe nje, mina ngabhala ama-visa. I check uzobuya nini ngimtshele passport ay check it's fine. Then usubuzwa wena ukuthi ke ikhwama sozilanda kuphethe yangazi angizeli uzotshela wena indaba sesikhwama mina. Hawu lohlamo lokanti kwenzekani musu useqedile enza yonke into akushaya igate athamba kushonele. Usophazila ke nawe njengo 17 phela uma ususo laphana indawo usuyizayiza nje iqondile. Njengoba sibona amazayizayo le South Africa lapho usuke usujenuine kwezayizayo. Usithingithingwa ngempela ukwazi ukufunda lutho ubhayizane lokubuza ukuthi what is this. Awazi ngoba yonke into ibhalwa ngesihindi lapha, not Arabic, is Hindi, abadlane nga Hindi. Lokubuza laphana kwenziwa njani to follow this person. Akakutshela ukuthi kubhala ukuthini laphana, to follow this person. Then uzoze uqhamukele ezikhwameni ke, thatha isikhwama sakho. I-convey yakhona into e-right ngayo, kunabantu abasebenza abamanage i-convey. Lama conveyors ehlisa izikhwama, zonke izikhwama bezibeka phansi, zonke izikhwama zibeka phansi. Thatha isikhwama sakho uhambe, ayikho enye into nje, thatha isikhwama sakho, kulula-ke lapho. Come out to airport, ila obona khona ukuthi imashileke kuwena. uyaphuma e-airport kushisa into ongakaze uyizwe. Hayibo, my goodness, kithi ngiyabheka odongweni 25 degrees at 1:40 a.m. Yabona, ngizwe ngathi kungena into efutha njenge-gas la. Umoya wakho ongena ngathi uyancinza, ungena ukuphusha same time ungena emaphapheni. Hayibo, kwenzekani la? Le ngeke umuntu uzoshonakela. Then ngisabatshengiswa lokho okushisa okungaka. Angithi phela umuzwa endaweni uqala buyihluphe ngu-Facebook. Yini le nto lena ama-YouTube videos u-checka la ukuthi kunjani, u-checka la. Manje ngitshela nami indawo yakho sengiyibambe kanje yabo. Hayi, mangifika lapho lento engiyibuke ku-YouTube urabi shoda yikho yonke lento engiyibuka lapho. Laba ku-YouTube akutshengisa into abafuna ukuzibone, the rest bazidelete lezi zimbi. Mangifika laphaya number one, ekuyashisa lana mkhulu, eshisa. Like, serious. Akukwazi ukuthi ngashisa ngaka ngo-22 ebusuku. Phume ngithi. Ngithi ngiyaphuma la. Kwenzekani lana? I-traffic ekuseni. Ama-Uber ayi-traffic kune-lane yodwa evulwe. U-4 lane wonke. Kuvulwe i-lane eyodwa. The rest 1, 2, 3. Zimile lapha zihambe. I-traffic nje ekuseni nje. Ngaleso sikhathi. Then ngikhandeke. Ngifuna ibhanoyi eliya Rajasthan. Ngibone ayiphele into ethi eSouth Africa uhamba ubuza kunoma ubani utshethi uzosizakala. No, awuzosizakala lapha. Ngabuza kwi-meter tax driver. Kanti isitori sakho bese ngisiphetheke vese ngoba kungisizile kancane ukuthi ngidlale lento ka-YouTube. Sengivese iy'tshayele ey'ningi zabo sezingakumina. Ngiyikhande le nyoni. Inyoni nje endala ndibaba nje othembekile. Ngimkhande lo baba. Athi hello my friend. Ingakhuluma mnandi lo hlamba. Ngithi mna, yes, I'm looking for the place where I can able to get a domestic ticket. I'm going to register. But, oh, my friend, I'm an old man. I can't drop you. I cannot lie. They are closed. They are closed today. Look at the time. They are closed. No one is there. Don't go there. No one is there. Oh, ngikhumbule. Ngithi mna, if they are closed, and what must I do? Here's the taxi, I'll take you there. Get no, I just want to see the door, how does it look like? Ngibhentshe ngenkani. Ngilandele omunye umfana, athi hayi bo, lekhehla lidlalela, ngawulithini kuwena? Ngithi mina, he said this place is closed. I said, no, don't go there, it's not safe. It's not safe at this time. Since this is closed, not safe, you're gonna get dropped. Jump into the car. Hey, ngithi le ntwana ngathi ikhuluma iqiniso. Kodwa ngibambe, ngithi hayi ngeke. Ngeke, labantu laba yi-chain leli. Angiqhubeke ngobona umnyango how does it look like? But no, I'm only going to see the door. Getting robbed is not a problem. I just want to see the door. Ngibe ngithi inqaba amaphoyisa lapha. Khona inqaba amaphoyisa, ngicela amaphoyisa yonke indawo eyini, especially airport. Lawe sinawo la eThekwini. Esinawo lana eKing Shaka nase OR. Uwahlanganisa combine mancane namaphoyisa uzowafica airport eIndi mancane. Awufica amaphoyisa phela, ufica amaphoyisa namasosha. Konke kulapha. Ufica konke lapha akudlala, ufica konke lapha. Phethe ama ibhamu zabo assault rifle, phethe ama handgun. Abanasikhathi omunye umuntu. Then mathi ngiyafika lapha, yo, kugcwele kangaka. I-airport yakhona ngathi kulala intandane. Balele phansi abantu kubhizi, 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 kubhizi. Ba check in, ba check out. Le nyoni bezingithi kanjena kanti. Ayikho into ezishona. Mese ngibuze ephoyisa ngithi ngifuna i-domestic ticket eya register. Mese thi hambe lapha e-gate 1. Kufika e-gate 1, cela i-passport, bacela i-visa, bacela i-ticket engilande ngalo, engilende ngalo, ngibatshengisa, okay, fine. Mese beshoko bethi, ithi ibhase, ibhanel khona lo 1 emin, it's 8,000 rupees. Divided by 4, uzokwazi uzibalela. Then, athi kodwa ngapha kamakhelwane, lo 9,000. Lisuka manje ngo-10 ekuseni lona. Mese bathi vesane uye kulona ngoba liyasuka nje ngo-10. Thina lidluze sisuke ngo-1, melidelele lisuka ngo-4. Hayi, mese ngithi ngikhwantsha-ke ngithi, ba umakhelwane 1-2 nje ngapha. Nakhona ngifike ngidwadle ngifanele ayibuze zonke ngimnikeze, fine. Then mese thi 9,000 no dot, 9,000 something divided by 4. Mese ngibanike ikhadi, bathi ikhadi linqabe. bathi bathi ikhadi linqaba imali abayiswaye phaya inkulu kakhulu ngoba se-India ebathi no njengoba ikhadi lingasebenzi-ke la enza njena-ke hambiye lapha kwi-ATM ufike usikhiphele le mali ngithi niphi i-ATM athi hayi nansi i-ATM niphume or nansi i-ATM ngithi ayi ma ngithi ngiyasondela emva ena kufike iy'nyoni eziwu-four same time zamandiya four sizongilekelela hey wait. No, wait. I'm in an ATM here. That you have to understand. I cannot be in an ATM and then talking to you guys. And ikhadi ngizama ukukhipha ngishaya ukhansela ushayeki. Get guys, gentlemen, just carry on with your routines. I am busy here. I don't know you, you don't know me. Then mase ngiqhubeka ngenzi things that keep ikhadi libe ngakumina. If you want to use the ATM, you can use the ATM. But I'm not going to entertain you. Then Mr. Bat walk away. Peter and Yenze and shy. Lingwa me cut. Nazok. Reach the limit. Limit is too high. Inzo it in Lendel. A map and win a genic, nap and genic. And hand and watching land on Gondogash. Mr. Sen and Sue and the straight lane yon. Weather peasants. Mase ngokuthi imalini imoto e-Rajasthan bathi ₹15,000 divide by 4. Mase ngibheka kuwallet ithi hayi kuwallet ikhona itshayelo imali ebikhona la. Le mali le sizoyiconvecta into rupees. Mase ngithi nayi kukhona ushintsho kanjena. Singawushintsha kuphi? Mase bengithathe mangithatha ngenhle kanjani imoto leya moto mhlawumbe 2023 noma 2022 ithe yamambetha texalana okhanya bolide hayi ngidijeleke khona umisithi le ntwana izofaka isikhwama sami la ngemuva ebhuthini mase ithi naye ungazifaki ebhuthini ngoba lokho bese ngikufundisiwe vese ukuthi ungavumi ukajwayela ukuba kufakele isikhwama ebhuthini amandiya mancane angaka mancane bakwazi ukusidenkeza isikhwama basisebenze la ngemuva uma usifake la ngemuva basisebenze ngoba ngesikhathi usifake i-shrink wrap ukuthi uvesana asidabule phambi kwakhathi you no longer need this is only suitable for the airport now just a cap uyayihluba iplastiki layilahle laphayana nangulo fana uyimele lapha uyizenzana nje ncane nje into osuyenzena usezoyiphonsa la isikhwama sakho kanti ufana usejijelela ngemuva wena uhlela ngaphambili uthi uhlala la ngemuva athi hlala nodriver lapha ngaphambili uhlala nodriver ngaphambili udrive mesevesana adlala iradio awuzuyizwa into eyenzeka laphana ufana uyaklina laphana uyaklina lapha isikhwama into ezimnandi njengama-laptop uyisele eceleni into zamafoni uzobuyisa eceleni ukukhwantshisa zonke izinto ukhanyise ngefoni la ayikho into angayibheki mesephinde abuyisele ahle zonke izinto ngathi na ngiyasengitshelewe ngalo sengifundisele ukuthi nto gotta be careful isikhwama sakhe sihlale kuwena fine-ke ngayi sasidispute ngathi no sizodlala isikhwama there's nothing wrong isikhwama ihleli athi it's the first time ngathi no always first time sami isikhwama sizohlala hhayi kulungele sihambeke sihambe soshintsha imali shintsheke imali siqale sibange ilokhu inyuka kuqala ukuthi bathi bazoyishintsha ngekhurrensi encane ngithi no awukwazi into we are paying 1/5, 4/5 per rand. How come you reckon to me now you're going to charge me 1/3 per rand? No, can't do that. At least 1/3, not 1/3. And then we fought over that, and then we landed up to 3/2 per 1 rand. Ushuthi-ke sayikhawula into akanjalo-ke lo mali wakwazi ukwaphuma imali yokuthi kukhokheleke nohlanga lo ngase ngathi nalalela-ke imali oyifunayo inkulu kakhulu ngizoyibamba le kanje yabo u-15,000 i-trip angikwazi ukunika u-15,000 sesenye udeli kanti angibuzange lonkena mase sothela upetroli mase kuthiwa okay take your bag stand here athi kanti washa we are waiting for the cab. Hey, wafika isifala kahle semoto. kuthiwa kuthela upetrol, kuthela upetrol. Le moto izofika lapho bathi ngithi sengigejile-ke la. Abona ngigejile-ke la. Then ngingene-ke kule moto le. Ngibone lapho kuhamba ngedwa ukuthi bese kuyistori-ke lana. Ngithule ngicabanga ngithi izoyithini le nto le. Ngithi mina there is no Wi-Fi here. But yeah, there is a Wi-Fi. Mese ngenza ividiyo. Ngenza ividiyo ngithi, ah, niyabona upetrol into ubiza kanjani, bla 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 bla. Nansi imoto ehamba, kanti bekuwumgaqo. Into ebengiyishutha mina bengishutha ukuthi sikweliphi igaraji, ngimi kweyiphi i-browser number, and nansi imoto engihamba ngayo, nanguhlamu engihamba ngayo, nangu-organize. Anything happen, iy'nyoni ezoqala ziphele ilabo. Nansi imoto engayishutha zonke le moto. Emva kwalo sacela i-Wi-Fi endaweni ye-Wi-Fi. Ngaloda le nto ngizoyifaka kuFacebook. Ngayifaka kuFacebook same time. But why you need a Wi-Fi? Ngathi no, I need to go to my bank account and then increase the limit. But okay, bangisa-ke la kune-Wi-Fi hotspot khona, nga-hotspot-ake. Ngase ngayiposta le video le, ngayithatha ngidwadla kuFacebook. Ayizudelitheka kuFacebook. Thatha ngidwadla kuTikTok. Ngase ngaqethuka, ngase ngahamba. Sebenza konke ke lo msa, ngase ngabalalelani-ke lana-ke. Lalela, listen here. Come here, listen here. Stand here. And you stand here. I don't know what will happen to me since you guys you dropped me to this car. This is not a car that took me from the airport to here. Anything happen, you are the first one to be questioned because the video that I took here, it has been posted on Facebook. And then rest assured that you'll be the one that will be arrested. Whatever happened to me, I'm no longer safe. Okay, let's carry on. No, we're not going. No, I said anything happen, you are liable now. It's your responsibility. If anyone tries to kill me, you have to kill him first because you have to be arrested. Okay, we can go now. Ngalo ndlela yashintsha appetite. Ngabothi yashintsha manje appetite. Saqala sakhuluma kahle ke no driver manje. Wasathiwa engajahi nemali, don't worry about money. Firstly, hamba ufike lokho. Ngathi mina no. Ngiyanitshela and then angiyona inyoni. Ngiyanitshela nje. Rest assured. Just ngiphablishile, it's trending on video, on my platforms, and then we're in for trouble. Kulungile. Kanti ngiyayi-checka kuFacebook, isiyaqala, iyakhomenta, iyagqilaza kuTikTok, iyagqilaza, kanti nazoke. They cannot hide it anymore. Thereafter, we drove ngalo hlama lo, saya endaweni yase-J-Paul, saya emzini wakhe, ngabe uzadiskuphi la? Washo ngathi mina ngibhalele phansi washo bese ngifela phansi ngenze ividiyo ukuthi asakafike lesiyakhona onyona i-task ngenile emzini angazi ngizongifundisani nalo muntu. Sise-Shark 3 Anaka Sector 3 J-Paul. Ngase ngayipublisha lo video futhi ngacela ukuthi angihotspotise ngayipublisha. Ngase ngamtshela ngathi, hey, my friend, you brought me here for food. I did not say I want food. But if there is poison in this food, the video that I made with you eating this food, it has been published. Your house number has been known. And you didn't know that. I should not die since I'll be eating your food. No, my friend, it's safe. I said, no, but why, as a client, you brought me here instead of taking me to your destination? Why you did that? And then he had no answer. Okay, sadly, saqeda lapho sahamba. Sishintshile bese planet. Sishintshile ku planet manje ngoba ngiyabona kunezitayela abafuna ukuyidlala. Ngiyabona into abafuna ngifayela ama drugs lana. Ukuthi ngiswishe ahambe ngidamba noma ikuphi basithathe ishandise. Kodwa manje menza lokho ufunaza ukuthi akasezokwazi ukublock information etrenda ku social media. Ukuthi njengamanje ngize shuttle anaka sector 3 emzini ka Mr. Khan, who drives meter taxis, he's in trouble already. I exchange moti, but I can go kwabo ngithembi. Anta ngizokusho ngithembi, ngithi mina ukudla engakuthembi. Wena ngiyakuthemba ukudla, mina ngidli wena. Ngidla ukudla. Angidli ndoda mina, ngidla ukudla. Then funa wazi ukuthi we're in trouble already. Sahamba-ke saye ebhenki, fike sakhipha imali-ke. Sasathi-ke okay, asambeni-ke. Ngamnika-ke lo mali ebisele ibhalansi ka-15,000. Boom, kwabhekwa khona-ke e-India-ke. Endaweni Ajmer City lapho ke sokwesigcini lapho nazi into engibuye nayo lapho lento le ngiyithole khona lento la umuntu othi unayo izihlobo zakhe ese-India cela ukuthi atshele zimfonele zifonele la lento inamba khona ithi plus 91 9280786700 uzoyithola ke izihlobo zakhe asho ukuthi akwabudokotela khona iphefumu ayiphethe lana siyeza ukuthi iyashisa lo perfume le phakathi kuphuma ibhodlela elingaka vese nami sengiyilanda ngiyisebenzisa le bhodlela leli ugcoba kanje ugcoba nje musulifaka la emva kwamadlebe uyahamba uyozama umshofu uyahamba uyogembula uyahamba ufuna umsebenzi uhamba uya kwi-interview le bhodlela uzowusebenzisile le bhodlela it's a perfume angiyidayisi perfume le angiyidayisi then wena unikwa ubaba udokotela ngokubona isimo sakho ukuthi si-desperate kanjani kule mali osukuyikhokhela ngisho ukuthi i-ad ngizokufakela le perfume yabo angikwenzi umxhaka le perfume ke le sibanika abantu at good heart hayi ngoba bezokhokha imali ethize le perfume le la unewspaper lo yabona lo newspaper lo thanga uthathe nje khona uzobona yabona lo newspaper lo ubhalwe kanje ubhalwe ngesi Hindi this is Hindi this is not Tamil this is Hindi lo newspaper lona ke uyasebenza ke lo newspaper into esiyenzayo ke siyawushisa uzoshiswa manje lo newspaper so ushisa sushisa sushise mase siwufaka kulezi zinto lezi esisebenza ngeke ngizichazela kusuke kufuneka u newspaper ke olulu hlobo u newspaper wake lenyizwe ukulandisa izinto ngendlela ehlukile zoshisa ke lo newspaper lo lo newspaper woke South Africa udayise le paper nye eSouth Africa and the beauty about it ngizofuna sibheke nje aha good one yazi bengibambana i-date uyavela ujela ngomhla ka 12 but angazi ngibothi umhlaba cha ngibona phela ama-date amaningi khona umhla ka 3 2018 so ngizokhuluma into urubbish angazi ukuthi izovela i-date uthela nini then leyala phepha lela ngizolishisa lela phepha bathe funa ngilishise le phepha leli mase ngakha lento yabo ngakha lento lena but awandla yasisho ukuthi yini leyana then ngase ngabuya ke nalamafutha lawo yabo lamafutha lawo don't worry about the brand brand ayisho lutho into ebalekile i-concentration yayo then lamafutha lawa ngiwathenge mina esitolo le South Africa yabo angifuni ukwenza u17 ngiwathenge la esitolo South Africa right ngiwathenge la esitolo South Africa kunamafutha akabakunika wona ayi block ebangaka iqhuze lingaka nje lamafutha bakunika lo mafutha lawo about 2 ufike ekhaya uwapheke wancibilisa into eneshisa u10 lamafutha kubile konke bese kubila umuse ke uphungule lawa abe wafafa umuse ke lento lena ke kade uyipheka ubuye nayo umuse uyithela la uyithela la uyithela la uyithela kulamafutha lawa do you understand now thela kulamafutha lawa lamafutha lamafutha uzowanika umuntu at a good heart unabantu ombonayo ukuthi lo useyizama into eyiningi uzobe usumnika into encane lamafutha awadayisi nje kuzokunika lamafutha lawa ngithi hamba wenze lento ekuzothi yenze kunensizwa lana eshayela ama meter tax yangapha emntuba engisisho isibongo sayo ifika shiya 3000 ithatha into yasekumsebenzi wasekhasini ithethe ifuna into enkulu manje yokuphakama kahle then kase nginika manje izo yashiya isikipa sayo sizofika isikipa sayo izosithatha ubishiye ngoba kade ngiyatshiya le sikipa nje ngihambe eIndia futhi isikipa sayo kwangibuya ngifuna ngibuya ngisebenze okay fine then ke isithathele izosithatha ke isikipa sayo kusasa ngithi ayife Wednesday or Thursday izofika isithatha into engizoyenza ngizoyinika lamafutha lamafutha uyawavula ukhulume uthi moya wemali ufuna imali mese uyawashukuza washukuze uma usuwagcoba ezandleni uwagcoba ebusweni wagcoba ebusweni wagcoba kule khadi lelo odlala ngale casino umusa usukuqonda ngqofu ukudla umcebo ufike lapha nakufuna uphathe at least 500 rand ungaphathi 5000 rand noma ngabe unawo 5000 rand wena iya nemali engekho nkulu noma uphathe 500 rand futhi udlale ngo 150 uphume uhambe mangawina thila ukuze ube le lamela futhi akwinise yinto engeyona abantu basekhasini umuntu osuke ethi uhlusho babuyeka sekhaya ingana kazondli ubusiness abantu besifazana business twala uyawasebenzisa ngizobanika lapha abantu abanenkinga nabaqashi babo basebenza kobuko emzini emkhulu kwasentini kodwa bahola imali yasemakhishini then sizobanika lamafutha lapha angizobe wadayisi angiwaposi angiwenzi lutho wena usuke uze kubaba udokotela ngabona isimo sakho ukuthi it needs ukuthi ngiwafake lamafutha angeke ngisuke inda mina ngisukela ukuzodayisa amafutha eSouth Africa angene umfundisi mfundisi abaphethe amafutha abadayisa mina ngizokunika le nto ngoba ngifuna ukubona wena uthi prosper and getting highly favored entweni zakho ngifuna ukusiza nalabantu laba athi babudokotela angisazi ukuthi ngenze njani ngiyagulugula but nginekhanda elingavumi ukuphela nginesenyelo esingavumi ukuphela nginento ukuthi engavumi ukuphela babudokotela sengizame kaningi ngizama ukuthola umntwana akwenzeki ngizokunika imithi uyikhokhele imithi bese kunela amafutha ngithi uzokwenza kanjena ke manje babudokotela ngishayile i-Uber and sengizabezama kathathu ukungibamba sisebenzisa lamafutha lawa umuntu bezokubamba ningaphambana ngama-address uzokunika i-address e-wrong yeke i-address cele ningatholanaka ngizokunika angikuzokudayisela emalini oyikhokhile ngizobe sengikutshontshela nayo this is babudokotela sengibuyile-ke manje inda theme ngifike e-South Africa ngagula le nto ngakaze uyibona ngenhlanhla bengiwathathile amaphilisi kamalale veva travel medicine ngathemba kona ukuthi ngoba okungcono ngiyithathile-ke yona namhlanje ngigunyale amaphilisi-ke manje la maphilisi lawo uma ngiwabala awu-6 ngizogunya 3 manje ngigunye 3 emini another 3 sengogunya mese sengilala la maphilisi lawa lawa ngithole i-SARS virus ngendlela i-bacteria ngendlela engazi ngi-believe and leya ndawo leyana akuyona indawo ongabe sanicabanga ungephaphela kuyona nje ngibele isitimela sengibuye sebezama nokungibamba inkunzi kuthiwa ngihambe okhiphe imali ebhenki sibonile unemali wena kanti lo sihlama lo omunye bengikhande engisebenza kokuthi ngiyilokishi ngiyayibuka lenathi akuzile ukuzoshaya ikhadi e-India mina angizile ukuzoshaya ikhadi e-India ngenzeka okunye ngeke zokushaya ikhadi e-India uthe lo omunye inyoni doctor can you give us 500 rupees and something urgent ngathi mna khona ke into edlalwayo ke la ngahamba naye lo muntu sayina ke-ATM ngitshengisa ama-ATM wase wathini kumina wathi ngoba i-ATM ibhalwe ngesiHindi he will help me I must put my card and my pin then izobe isivele izake iscreen sibe live mese ke izonginika ioption ukuthi ngidinga isingisi Tamil or French then usefuna select lokho yena kuphela angikwazi ukukwenza lokho mina kanti ngishaya nje lana naye uphethe ifoni ngapha uyalanda ngapha efonini yakhe lephini engishayayo ngase wasewashaya lana yavela athi English word okay I can leave wahamba kanti iphini uyireservela ifonini akunankinga ke ngawukhipha u-500 mese ngukhiphe u-500 wase wathi hayi let's go sahamba futhi sasheshe ngathi isleep uyasifona ngifuna umbona ukuthi wathi no no sleep mani thatha imali sahamba theme sesiqide yonke into ebengiyenza laphana le nto eyimfihlo ngoba unya ngintshengisana bengeke ngintshengisa it was too personal base bathi ya manje imali esiyidinga kuwena u-26,500 what 26,500 for what sikwenzela ukuthi ujombe i-queue and ngifuna sikhokhele abantu asikujombe sekubona i-queue umbonela kade kusiza yena ufuna imali engaka hayi bomadoda nikhuluma njani mase nikhuluma nje ngakukhuluma nalona we-meter tax oyena ongithathele e-airport e-India e-New Delhi Ngathi hayi bowukhulume phela nalabo hlama lapho. Yini manje lento abayishoyo? Wathi hey, ayikho into ezoyikhuluma nami ngifelwe imoto. Nami ngifelwe imoto mina ngifuna 2500. Ha! Hey, lalela baba. Wena ufelwe imoto. Ehhe, ifanini? Ujothe sizalana le bangalikude leli and manje ufuna ife ngoba kade ulethe mina. Ehhe, manje imifile ufuna ngikhande. Imoto yethu. No, ngifelwe imoto ufuna ukhanda ngithi ima. Wena njengoba ufelwe imoto ufuna ukukhandela. Ngathi ngiyakanda, that makes sense. That makes sense. Asenze nje na vese eyona hotel I booked 2 days. And there's no need now to be in a hurry, rush, what. You can fix your car tomorrow. Look at the time now. It's 5:30 already. There's no need to be in a hurry. You can fix the car tomorrow. You got whole day tomorrow. I'm only leaving at 3:00. Please understand. All I need tomorrow, I need you to take me to the bank. The bank opens at 10. So that they can help me to increase my limit. And then I'll be able to withdraw 26,000 and give it to you guys to share. Is that clear? But no, it's not clear. I said, no, it has to be clear because I've got no money now. No, you got the money. Sahamba sai bank. Manje ngithi ngibalandile phela ngestory. Bathi asihambe siye bank. Ngathi, okay, fine. Mina siye bank kulungile. But into engiyidingayo ke, ngiphethe amafoni awu-3. I cannot be carrying 3 phones. Because now I'm doing nothing. Allow me to go back to the hotel, leave these phones and carry 1 phone and come back. Okay, fine. I figure like hotel and bambing, logish. I bang try that up. Vuli app, then we app, shinji a pin. Share the phone and send some animal party phone, dom, swill a quad. Hey, what took so long? But I'm not going to explain everything. Sahamba sai bank. Sebe babe 3, sebe 5 manje. Kathi yabona la ikitelo ke leli. Ngiyakhiwa ke la. Hayi sahamba siya bank. Mase ngithi lo munye ebesingene ngaqa ngithi nakangene nami ke ephele zongishintshele lento la. Hayi ngifake ikhadi leli. Kushaya iphini futhi. Amisethi English. Bese ngithi ngiyayithi. Inqabe. Ngithi ngiyayibamba inqabe. Athi, you have changed the pin. Ngathi, say that again. Did I change the pin? Yes, change the pin. Ngathi, no. Take out my card. Ngathi, no. Let's go outside. Call your guys. Tell them. No, he changed the pin. I said, what do you mean that I changed the pin? Did you see my pin? Yes, I saw it. I said, we are no longer in business. There's no way that you can tell me that you were stealing my pin since I was in the ATM with you. Then, this is no longer my business. Let me go back to the hotel or I'll call the police. I'll just scream now. Call the police. Take me back to the hotel. Stop fighting. 9:00, I want you to be here. 3:00, I want you to be here to take me back to New Delhi. I'll pay your money at 3:00. You at 9:00, I'll pay 26,000 and share with your brothers. Okay, fine. You know? They argued, I said, but this is it. I'm in a hotel now, I cannot do anything. This is what I'm telling you. 9:00, you're going to be here. 3:00, you have to come and pick me up. Okay, fine. They went. Bahamba. Sala hamba ngaphezulu ngayihotela ihlalela. Ngathi ngisaphuma ke manje eminyango. Fika hotela ngihlala. Kwafika lo isihlama lo osebenza ehotela knock. Yazi uthini? Uthi udayisa ngeshampoo 10 rand. Ngathatha umdakela wena uvala umnyango. Kanti isikelemu kuvula umnyango bafuna ubothi ngenzani la ngaphakathi. Mina ngiyihlalele ngizenzela amavidiyo ami la. Shumhlabe ufuna ukuthi ngiyapheka yini na engihlale ngizisa mphethe ngisabalanda nje ilokishi kahle ukuthi kwenzekani lana. Okay, ngihlala. Ngiyacabanga ukuthi ngenze kanjani. Kwafika futhi room service babuza ukuthi angi-odanga ukudla ezansi kanti sebezovala kitchen ngathi hayi ngi-right. That was 10:00. Ngathi hayi ngi-right. Kwamanje sengiyabona ukuthi okay angingasadla angasenziwa ngifunda ezongiphazamisa isisu sami ngcono ngilambe. I know that I cannot run ngengikhishwa isisu ngilambile. kudlala abantu ekuthembakali. Hlala ngase ngalala ngo-11. Lala sididi kodwa. Ku-2 ngavuka ngageza. Pheka yonke into fast, pheka yonke into fast. Lapha na bengiqoke njengomxhaka, ngifake umqhele, ngifake iskipa se-MK, ngajikjela i ya jikjela iskipa se-MK, ngase jikjela ingxazi, ngafake ibhayi strong, yabo ngizenza nje u-17. Ngale bengibuka njengomxhaka, bengifuna imali yonke lo sanga. Njeme sengiphuma sengifake ikurta, ngafake igqoko samasulumane, yase ngumxhaka impela, isikhwama ngihlanza yonke into yesikhwama sethu. Kwathi nje ngo-3:40 ngaphuma sengisebenza, uma ngifika yilele lwe reception, no, nangu K-Wayne, what you are going? Ngathi, yes, I'm going. What you need a text? Ngathi, no, I don't need a text. Ngathatha ilungu, 2:20. Sangishiya thatha 2:20, sangishiya e-station sesitimela. Thenga lapha e-station sesitimela ithikithi, u-first class. Thatha u-first class e-station sesitimela. Nasi sesitimela sikhona, ngena esitimeleni, 3:45. Bese sengisesitimeleni sesisuka isitimela. Ngena esitimeleni. Bengifika lana isitimela angizazi itimela ngathi sejele. Kuyalalwe la kunembhede 1 2 3 1 2 3 ngapha nangapha. Kulelwe la. Le coach le inamafeni awu-30 indlela ekushisa ngayo. Kuyashisa kulelwe la. Balele 17 la kulele abaxhakela ayiwenze kanjani la. Angizoba nje inkunzi la. Hayi ngena ngithi hayi ngithi yithola indawo ngibeka umbhede lapha esikhwama. Ingikhande inyunit, no, ikhwama ayibekwa phezulu, sifake la ngaphansi. Ngithi ngifake ngaphansi, ngithi yena uphakho umbhede, anawo kuya, ngithi pho indaba ungekho embhedeni wakho, ufunani la? Athi no, kuyashisa, ngithi okay. Maye mengishisa, utshala mithi ngibeke isikhwama ngoba, kuthatha isikhwama sami, ngithi akangibeke la phezulu, siyasinda. Angiqulela ngibekele. Mise ngikhulume iy'cathulo, athi hayi iy'cathulo, zishiye la iy'cathulo, ngaphansi. Ngithe zakho zephi icathulo? Uthi hayi ngizigqokile. Ngithi oshiyanga ngapha ngaphansi. Thatha icathulo zami ngiyibeke lapha phezulu embhedeni ngihlale-ke laphana. Sengizovala nje. Ngihlale 4 hours laphana. Kuyanuka lana. Kuyanuka. Hlale 4 hours bese ngena o-inspector. Labo inspector futhi ba-inspectors dididi. Bajomba abantu bebe-inspector kanjalo. Ngithi hayi ngizoyimbamba khona into eyenzekayo la. Hayi bafike nalakho mina ngazi bangizima kanti kanti bangizima sebethi bacela ithikithi. Hayi ngibanike ithikithi. Mese bethi bakuhambe bakhulume bodwa babuye buyo yedwa athi ubani uthi ehlala la. Ngithi mina esitimeleni khona umuntu okutshela ukuthi hlala kuphi. Athi no, phuma la. Hamba uya kwe-coach 1, 2 kwe-coach engale. Ngithi bathi ngikhokhelele i-first class. Athi imali ikhokhela incane. Ngithi ngikhokhe malini? Athi khokha u-120. Ngithi ngikhokhe malini mina? Mina imalini u-first class wathi 120. Ngathi mina ngikhokhe malini? Wathi 150. Ngithi manje 150 no-120 yiphi kanti imali encane? Athi but I'm telling you to collect your bags and go that side. Not here. Eyi ngibona ukuthi hoy i-3 len. Hhayi, qoqe zonke iy'nto zami. Ngithi ngishaya i-coach ngize ngifike la athi hamba obheka u-number 7. Hayi ngihlehle ngithi angiyithole into ngithi angiyithole la. Athi hamba ubheke isitulo esiku-number 7 futhi uhlale khona. Ithi yafika lapho nomxhaka olele mfike ngivuthe uvuke wena. Vuka. Akasizwa isingisi vuka. Ngiyabona noma mtshela ngesingisi akazi ukuthi vuka, avuke. Iy'tulo zakhona zamabhentshi. Uma usevukela uhlame uyakwazi ukuzivula ibhentshi kube isitulo. Vula phamisa mhlaya thula. Ngiyabona la noma u-third class, noma u-zero class, noma u-500 class, gazi. Unukamasimba, one way. Ha, endawo yasegandla. Angathi ba maphara la bantu. Ayi, kwenzekani lana? Ebabhosha njalo, baye masimbeni. Hayi, kungaphisiwe. Angathi ngiyabheka la nazi le ngoje le. Manje la mina ngiphuza amanzi, like drinking water only. I had to go to the toilet. The train is 7 hours. I cannot hold it for next 3 hours. Ish. Liwuphi toilet la? Ngifutikiwa lapha. Ngithi ngiyafela lapha. It's a squad. Amasimba antanta phezulu. amasimba ntanta phezulu la ngichame eyibo lento ibizwa ngani lento le nalabantu belo bengena la hambe ngogeza izandla nompompo wakhona uyifake awuvuleki amazi aphuma into ayithandayo ugeza nje into engenamsebenzi ngenze lento eyenziwa la ngibothe la umuntu umefika nafuna kudokotela ukugula kodwa lento la yikho lento le. That was third class training in India. Then the trip was done about India. Thank you very much. This was Magu Hotel Voices, Bojabril. Goodbye.